kitwa NY Mahoro gere kicukira bari njye kubafatira.
Mafia, tujye kuramisha irenze.